Ki ngā hā, kine kine I aia nei, ko tahi rā e toi ana, ka tahi te puehu I Amy Park, poi piripi, ka tū. I kōrero au ki a te Rina Kowhai, I kō tatāke nei, I taua papawhutu pōro rīki ia, e mātakitaki ana I ngā haratau whakamutunga a ngā kapa rīki Māori nei.
Ai rā, Scotty, ko mutunga kapa e whā, tā rātou whakaharatau whakamutunga ki tēnei papa, rongonui ki konei ki poi piripi, no te paupautanga o te rā whakahaere hia ai e Erin Blair, te kāpene tāne Māori, tā rātou whakangungu whakamutunga, ai hi kaka ana, ia me te tīma mo te kēmu e kainamu mai nei.
To be honest, I'm quite nervous sitting up here. You know, it's obviously a massive honour and a privilege to represent my culture and my heritage, and I'm proud of it. Why I'm nervous is because I don't want to let my people down, and the people we're going out there to, you know, do them proud, and I just want to make sure that I do them, you know, justice for what we're trying to do and what we're trying to build as a culture.
Ka tahi anō, ka eke te kapa wāhine ki te whira, ko te mea miharo ki ahau. Kei te pīkau ēnei wāhine, I ngā mahi hei kaitākaro, hei māma, hei kaimahi anō hoki.
Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko ia te kāpene takirua o te kapa wāhine, he o I tērā wikiro hohipira tana tamāhine ana Kayla, mo tētahi whakamā tautau ma te tākehi. I te mea e tohe ana tōna tinana ki te tākehi, I ko haina e tōna pāpā, aha koa kua toru tau mai I tana pukanga.
I wasn't too sure like if I was going to have to pull out, but I thought maybe I might have to fly a bit later, miss half the week with the girls, which wouldn't have been ideal. I mean, we all need to be one unit from the get-go in camp, and that the thought did cross my mind.
Hei tā te kaiako tuarua, kai tākoro kiwi o mua a Kevin Tamati, korota te kai urungi o ngā māma toko iwa o te kapa.
Totally proud of our women who are balancing both, trying to secure themselves as a professional athlete and also as an unpaid professional mother.
Kua wāroa, ngā wahine e kaha heke te wera ki roto I ngā mahi whutupōro. Mai rā anō, ināianei katoa te ki. Kua tūwhira, te kuaha, ma tātou, hei eke ki tērā taumata e tatari.
Huahina! Huahina!
I tērā tau I tākaro ngā tuahine Peters I te whakataetae NRL mā ngā wāhine, engari he kōtukurere ngā tahi, te kēmu e kainamu mai nei.
Ngā wawata kia pua wai, tēnei kēmu. Me te mea hoki mō ngā tangata whenua nō konei, me nō te kāinga hoki. Hari koa hau ki te tākaro mō ngā Māori, ngā wahine toa nō mō kāinga hoki.
You know, I get little videos through just before game day or on game day from her, and she's my little cheerleader, but she does it when I'm in the gym as well. I have a little gym at home, and when I'm working out, she's there, and she's like, go, mummy, counting my reps and doing things like that. So she's definitely my little supporter along with my son as well. My poor son gets missed out a lot when these things happen because it's all about Nikaela, but my son, he's my other little cheerleader as well.
Ko rātou e aro nei ki te hā ohine ahuone.
Ai kia rite e hoa mā, a pōpō, ka kite ai, te ihi, te wehi me te mana o ngā iwi taketake I konei me Aotearoa. Scotty.